Māori haina a bēna Afeaki I ngā mahi tākaro whutupōro, ko tōna hauora te take. I whara te māhunga o Afeaki I tō rātou tukinga ki te kapa Crusaders I te marama o Hui Tanguru I tē rātou. E kotahi marama whai muri hōka tuke anō te māhunga nō konā kāore anō I a kia tākaro. Kua toru te kaumāono nā tākaro mo te kapa Ranatira I whai wāhi I a ki te kapa Ōpango I te tau 2023 ā e waru ana tākaro mo te kapa Ōpango Māori.
You know, it's a massive chapter of my life and but I think the decision was based around my health in the future, and that's a lot more important than a couple more years of footy.
Koinei te whakautu a tōna kapa ki āia I tana rihainatana.